Okubatsirani Nkhani zindi ne Robert Galuwa poyamba na imiti wake. Chibarala cha Queens kublanta chiri ndi nkawa kuti sijita kutandiza bwino anthu odwala COVID-19 pamene chiwerengero chawo chikukwera. Oyendetsa mataxi ndi minibus kumzuzu achita zionetsero zokwiya ndi kuchepetsedwa kwa apa ulendo magalimoto. Kuphunzitsa amayi kudziwa malamulo omwe amawateteza akulini njira imozi yothandiza kuthana ndi nkhanza za mbanja. Munkhani zakunja, mtsogoleri wa dziko la Uganda M7 akutsogola pa chisankho pomwe opikisana nawo a Bobi Wine akuti awambira chisankho. Tsopano nazi nkhani izi mwatsatamitsatani. Mkulu wa chipatala cha Queen Elizabeth Central ku Blanta, Dr. Samuel Mndolo, wachenjeza kuti chipatalachi chikuthandiza chiwerengero chokwera zedi cha anthu omwe ali ndi ntenda ya COVID-19. Dr. Mndolo wati pakadali pano chili ndi odwala oposa 60 omwe ali kale pa oxygen ndipo sizikuoneka bwino chifukwa anthu osekepera asanu akumafika ndi vutoli pa chipatalachi pa tsiku limodzi. Dr. Mndolo akufotokoza.
Panopa matenda a COVID-19 wa afuta kwambiri. Modi mene ndi kuyankhula pano ndi odwala oposa 60 mchipataramu amene akulandira chithandizo chifukwa cha matenda a COVID-19 osewa akulandira oxygen. Munthu akamalandira oxygen ndi kuti wadwalika kwambiri. Ifeyo ngati Malawi chomwe tingakwanitse bwino ndi kupewa osati kuchiza. Sitingakwanitse kuchiza odwala akachuluka kwambiri kuti abwera kuno. Ndi a Malawi tiyenditandizane tipewe COVID-19. Kuchipatala kuno tikuvutika kwambiri ndi iwo amene amabwera kuzaona kapena kudikira odwala. Nthawi ija tidanena kuti odwala aliyense akhale ndi omudikirira mmodzi kapena kuti guardian mmodzi. Koma pano mupeza awiri atatu follow ayi enawo apite ku nyumba olakakhale ku guardian shelter modi mukhale mmodzi. Chachiwiri obwera kuzaona odwala pano tasiya kuloleza anthu kubwera kuzaona odwala. Mene tinakwangira nthawi ija a guardian amene ali kuchipatala kuno inu mukabwera ndamene azituka panja akufotokozereni kuti odwala anu ali bwanji inu mwapatse chakudya ndi zina kena kwenu bwere ku nyumba. Chifukwa chani ndikutero? Ngati mchipatala mwathumwa kwenzimu muli odwalika oposa 6 ndi COVID. Ndekuti kumwe tikuchokera kunjaku kuli anthu ambiri mbiri ane ndi COVID. Moti ena mwa ife amene tikuyenda kubwera kuchipatala kuzona odwala tikuzuka ndi COVID. COVID imene ije tikazayilowesa mchipatala tikuyeteka odwala athu achale ndi matenda ena kale ndiye tiwonjezemo COVID zisokonekera.
Pakadali pano unduna wa zaumoyo wati ukulingalira zosandusa bwalo la zamasewero la Bingu kukhala malo osungira odwala COVID-19 pomwe malo akupitirira kuchepa mzipatala za boma mu mzinda wa Lilongwe. Nduna mu ndunawu akhumbidze kandodo Chiponda amalankhula izi ku Lilongwe pomwe amakhazikisa ntchito yogawa zipangizo zopewera ntendayi za ndalama zoposa 1.6 billion wacha ku bunge la Red Cross. Pakadali pano pa chipatala cha Kamuzi Central malo ata omwe anakonza osungira odwala COVID-19 ndipo mzipatala za Bwaira ndi Biwi nazo malonso akutatsala pang'ono kudzadza. Andrew Viano walimba lipotili.
Pomwe chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi corona chikupitirira kukwera tsiku lililonse boma lali kulingalira zokhazikitsa bwalo la zamasewero la Bingu kukhala malo omwe anthu omwe awapeza ndi corona adzilandirira thandizo la chipatala. Nduna za umoyo yomwe imankhula pokhazikitsa ntchito yogawa zipangizo za chipatala zodziterezera kumuliro wa corona zomwe lapereka ndi bungwe la Red Cross yati akuluakulu ku nduna wawo ayendera bwaloli lero lachinayi masanawa kuti aone ngati malowa angawagwiritse ntchito. Achiponda ati izi akuchitanso ku Blantyre komwe ndunawu ukusakanso malo ena komwe anthu omwe awapeza ndi matendawa akhoza kulandirira thandizo.
Ndinaona kuti mwina posachedwa pakutha kudzadza ndi mapatient poti odwala mbochuluka panopa. Tithokozese bungwe limene la Red Cross kuti mmene tukamba pano atibweresera kale matenti awiri amene pano ali mkati kalikiliki kuti ayike ku kamsentoko ncholinga choti tiwonjezere malo tisabweze patient wina aliyense ayi koma tifuna kuti Malawi wina aliyense amene ali kumeneko timpase chithandizo choyenekera. Ndiye ndatsimikizira Malawi kuti ayi malo alipo zipangizo zilipo ntchito iyi yakula kuti tukhama patient ambiri koma ifeyo ngati unduna wanawo za umoyo tionetsetsa kuti wina aliyense amene akudwala ntenda imeneyi alandire chitandizo chofunikira.
President wa bunge la Malawi Red Cross Society, Innocent Magia, ati zipangizozi azigawa maboma 4 koyambako.
Tena gani za chonje? Kuti tiankesu zimene state president ayankula masiku awiri atatu apitawa kunena kuti time remote kuti titane naye ndanamene ngati mara Red Cross Society tikuima nalo boma komanso tikuvomereza kuti tikhala mugulu limodzi wopanga timu imeneyi yolimbana ndi ndanamene kuti mwina tili kulumutsa dziko lathu kumavutana
anthu oposa 9,000 awapezapo ndi matenda a COVID-19 pomwe oposa 200 amwalira ndi matenda awa mdziko muno.
Ndipo kudedza aza umoyo ayimitsa kaye zomakaona odwala mchipatala chachikulu kudedzaku alifuka chiwerengero cha anthu omwe akupatsiana kachilombo ka COVID-19 chikukwera mbomali. Kaundula akuonetsa kuti anthu 52 apatsiana COVID-19 mbomala dedza. Mneneri wa za umoyo mbomali amwairi ya bunya walifuka cha izi odwala ndi owadikirira adzigwiritsa ntchito zipaso zapadera kuti awalole kulowa mchipatalamu. Mtulankhani wathu kudedza chikondi mpande wa dzandizambiri.
Mneneli wazao moyo kudeza amairi ya bunya ati kudeza kwa vezeka anti 20 asurbano duwa antenda ya COVID-19 niko chwe ngero chonse chafika pa 96 tsopano ali ya bunya alipaka lipano antoma kudwa ade ndi 33 ndipo awili awagoneka mchipatala malinga ndi ali ya bunya aika ndondeme kuzingapo kufuna kupewa kufala kwa antenda ya COVID-19 mbomali iwa ali mwachitanzo anthu kuololedwa kupita kuchipatala chikaona odwala pakali pano ndipo odwala onse ndio wadikilira awo adziwapasa zipaso tomwe adzigwiritsa ntchito pa nthawi yomwe ali kuchipatalachi kuti adzitchakwazindikira ali yabunya ali chipatala chachikulu cha bomali komanso zipatala zing'onozing'ono sadziolaso anthu kukalowa kuti akalalikire iwo ati odwala omwe akupeza bwino adziwatulutsa kuti akamalizire mankhwala ku nyumba kwawo ufuna kuchepetsa kuthinana kuchipatalachi ndipo odikirira odwala sadziwa lola kudyera chakudya mchipatalamo koma pakali pano Zodiak yapeza kuti anthu ambiri kudetsa sakutsatira njira zopewera nthenda ya COVID-19 monga kuvala maski kugulu ena mwa anthu ambiri zomwe tilankhulana nawo ati ndalama yochepa yomwe amayipeza amagwiritsa ntchito kugula chakudya ndipo sangakwanitse kugula maski iwo apempha boma ndi mabungwe akufuna kwabwino kuti aganizire pofikira anthu opirikisa mizi ndi mamaski pofuna kuwateteza kunthenda ya COVID-19 kuchokera mboma inoradetsa maloma Zodiak ndine chikondi niko mphande.
Pakadali pano mabungwe omwe si aboma apereka mfundo zingapo zimene auganiza kuti zithandiza pa ntchito yolimbana ndi nthenda ya COVID-19 yomwe kupitirira kufala modetsa nkhawa mdziko lino. Poyankula pa msonkhano wathu la Nkhani dziko kulilongwe agululi lomwe ndi lapansi pa National Advocacy Platform ati ngakhale boma likuyetsetsa potsukulira ntchito limbana ndi mliriwu pali zinthu zofunika kukonza kuti ntchitoyi iyende bwino. Zina mwa mfundozi ndi zokhuza umoyo maphunziro komanso zachuma. Madaliso Pili ali ndi report.
Mabungo mwe sabomawa omwe ali pansi pa National Advocacy Platform NAP mwazina akufuna kuti mukomiti yolimbana ndi nthenda ya COVID-19 yomwe anakhazikitsa president mukhale nthumwi ya mabungwe mwe sabomawa komanso kuti ntchito zake azikulitse kuti zifike m'madera makamaka akumidzi. Pa maphunziro mabungwe ewa kuti kutsegulira kwa sukulu kuyenera kuti kuzitengera makalasa amene akulemba mayeso kapena amene akumaliza. Iwo atinso boma kudzera munthu na maphunziro liyesetse kuti ophunzira asamathithikane m'makalasi ndipo kuti aphunzitsi owonjezera walembe ntchito pofuna kuchepetsa kothithikana mkalasi. Apapula pana ndiwopa mpando wa bungwe la NGO Gender Coordination Network yomwe ndi mbali ya NAP.
Ikuoneka kuti ntchito iyi ikukura ndiponso ifewo ngati dziko tikuyenera kuti maganizo athu ndi mmene tingalimbanirane ndi mliri umenewo tikhale ndithu kuti chilichonse tichitsimikizire mwa mtima woti ntchito iyi ndi yayikulu. Pakufunika ndithu ziganizo zosiyana-siyana zibwere pamodzi kuti titandizane pamene tikulimbana ndi mlilo umene.
Ndipo memba wina wa NAP Malawi Health Equity Network kudzera mwa mkulu wake George Jobe wati mkofunika kuti unduna wa zaumoyo usinthe mmene kugwirira ntchito yolimbana ndi COVID-19 kwa anthu amene akubweleraso mdziko muno makamaka ochokera mdziko la South Africa. Iwo ati nkofunika kuti ndunawo ukazikitse malo oyezerako kachirombo ka corona ku ofesi yakazemba dziko lina ku South Africa ako pofuna kuti anthu amene apezeka ndi kachirombuka asamaphatikizane ndi amene alibe. Iwo ati izi zingathandize kuchepetsa kufala kwa kachirombuka pamene anthu ali mnjira pobwelera ku mudzi. Malawi oposera 10,000 ndi wapezeka ndi kachirombo ka corona chiyambireni tenai mdziko muno mwezi wa April chaka chatha. Maloma Zodiak ndine madalitso phiri.
Apolisi mu mzinda wa Mzuzu anabalalitsa anthu ndi utsi oketsa msozi pomwe oyendetsa mataksi ndi mamini basi amachita zionetsero zokwiya ndi kuchepetsa kwa apa ulendo mgalimoto malinga ndi vuto la mliri wa COVID-19. Oyendetsa mataksi ndi mamini basiwa akuti sakumvetsa kuti boma likuganiza kuti adzita bwanji kupanga phindu akanyamula anthu ochepa pomwe mtengo wa mafuta udakwera. Apolisi amanga awiri mwa ochita zionetserowo. Pakadali pano katswiri wina waza umoyo wati mpofunika kuti boma likambirane bwino ndi eni mataksi ndi mamini basi kuti atengepo mbali pa nkhondo yolimbana ndi mliriwu. Anjera Mkandawire ali ndi zambiri.
Posachedwapa boma linakweza mtengo wa mafuta a galimoto zomwe zinazetsa madandaulo kwa anthu omwe amayendetsa mamini basi komanso mataksi mdziko muno. Pano boma lanena kuti pali kufunika kuti onse oyendetsa mamini basi komanso mataksi achepetse anthu amene amawatenga mgalimotozi ngati njira imodzi yofuna kuchepetsa kufalikira kwa kachirombo ka corona. Koma ganizoli lazetsa mkwiyo pakati pa ochita malondo oyendetsa galimoto zosiyana-siyana mu Mzuzu ponena kuti iwo asiya kuyendetsa mamini basi komanso mataksi pokhapokha ngati boma lingasinthe ganizoli. Ena mwa madalaivala omwe tinayankhulana nawo koma sanafune kuti tiwatchule mayina ati sizomveka kuti madalaivalawa azitenga anthu ochepa okha mgalimoto zawo kupeza ndi kukwera kwa mafuta iwo aziwononga ndalama zambiri. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi kumpoto Amoris Chabola ati anthu awiri omwe amachita nawo zionetserozi awamanga ponena kuti amabweretsa chisokonezo pa zionetserozi komanso kusowetsa mtendere anthu omwe amayenda mu mzindawu.
Nadi unia kuti mtaunyumu napezika kuti anthu amatseka miseu omaso kugenda niyala mezi mabangisa kuti pia polisi tipiri mtaunyumu teka kazi kitse bada kwa unia unia kuti ngekale kuti anthu manabili maufuru kwa maufuru mabili aso ndi akone setsa kuti maufuru anthu ena saku kwa njiba tikuwa zotimigisa kuti baga limanova anthu awiri anchituwa kosi ya polisi bukutu dandi azimenda chitika mtaunyumu.
Maloma Zodiak kuno kunzusu ndine toya kumwinda.
Ripoti limenero walimba ndi Towera kumwenda. Mukoni la Nkhani pano pa Zodiak ti ndi zambiri posekidwa apa Nkhani pomwepo.
Kupeza zindu zabwino sikulira kukhala ndi chuma koma kunzindikira chinsisi. Pamene Yohane anatangwanika kufuna kumukomedwetsa tangu, Yakobe anapeza chisisi cha tangu kudzera pa lisiti la katundu amene anagula tangu. Tangu amagulitsa ntchito zonse zopangidwa ndi Purity Sanitary Products monga Purity wosambira mtupi, Purity wosambira mmanja, Purity wodzora mtupi, komanso Purity wotsukira mbale ndi mapoto. Patango tasa bara imodzi Yakobe akugwiritsa ntchito zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, Yakobe adatenga mtima watangu chifukwa chooneka bwino. Woneka ni bwino pogwiritsa ntchito Purity Sanitary Products.
Uwone la Nkhani pano pa Zodiak ndipo mulindine Robert Kaluwa. Tisanapitie Nkhanizi tentuoneso mitu yathu. Chipatala cha Queens ku Blantyre chindi nkhawa kuti siyitha kuthandiza bwino anthu odwala COVID-19 pamene chiwerengero chawo chikukwera. Oyendetsa mataksi ndi minibus ku Mzuzu achita zionetsero zokwiya ndi kuchepetsa kwa apa ulendo mgalimoto. kupuzisa mai kudziwa malamulo omwe amawateteza akudini njira imodzi yotandiza kutanani nkhanza mbanja. Ndipo mukhani zathu zakunja mtsogoleri wa dziko la Uganda Museveni akutsogola pachisankho komwe wopikisana nawo a Bobi Wine akuti amabira chisankho. Popitirira ndi nkhanizi, bungwe la Gender and Justice Unit lati kuphunzitsa amayi kuti adziwe malamulo omwe amawateteza ndi njira imodzi yothandiza kuthana ndi nkhanza mbanja. Mmodzi mwa akuluakulu abungweri achifundo chulu amayankhula pothana ndi maphunziro omwe anakonzera amayi akuchitipi mdera la mfumu yaikulu Maliri ku Lilongwe. Achulu akufotokoza zambiri.
Vuta limeneli makaminiti pamene takhala tikuyenda ndilalikulu kwambiri timapezeka zoti tikamachoka chonchi. To visit my guesses, out of the 30 people that we meet, mwina 10 people, 15 people are coming out and saying, "Urai neos, jamungamba zija, noguma nandisa kutuzakuti, noguma nandisa kutuzakuti." And they don't come immediately, they call. Sina ngatupa siya ma phone number atu aji. Tika karajo nchendima meetings ngaramene wawa, and hamene ama diveza bambale kuzati nandaulira out of 30, but 30 ina alosa meidi magumana nao, neguti half, mwina 15. Abu ilazati dandaulira kuti ndi kuma nandiza kutuzakuti. Ndeti da pasile chitandizo. Chamo mpo mpo. Tima mbwela kuna kukutu tupeleke chitandizo. Chamo mpo mpo. Ngara kufunika koti. Ndeti da foro kuzele soguri kukoti. Mufunika muende mwaguru mwaguru muende mwaguru mwaguru. Ngara kufunika upungu ina. Tima foro kuzele soguri mwina mwini mbafoni ya ku GBV Response Unit ya Gender and Justice Unit. Kabena mubwera ku office kumene ndita unena kuti manamba zali very high anthu amene akuvutika ndi nkhani za gender based violence kusadziwa kwaona ndi kwakukulu kwambiri mwachitsanzo mu 2019 ya Gender and Justice Unit anapanga survey imene inapangidwa fund ndi aosisa ndatrogea kusaka saka zinthu zimene azimai amagumana nazo komaso kuona kuti vuta lilipati kunapezeka kuti vuta leni linali kusadziwa. Mwata kwa unigila kutu ndi nkhanza. And ose kuweze kazi palibe olo mmoza mena ama zindigila kutu zimena kuchitikida jenu ndi nkhanza. Zimatenge la mamiti ngingata amene wawa kutu antwa zindigile kutu ii mtu une ndi mazunzidwa. Ndeyo kusadziwa kwa undi kwa kukuru kwa mbili. Mwakuti chikumba kumba jati ndi joti tipida so magomini tizena tika zindigilise kutu zina ndi zina zimena kuma na nazo ndi nkhanza.
Mzinda wa mzuzu nziga zazunzula konsolo ya mzuzu kuti akuononga ndalama pomwe konsoloi yuka jitira msonkano wake wa full council kwa masiku awiri kunyanja mboma la Nkatabe. Koma mfumu ya mzindawu akondwa ninyasulu ya tsutsa izi ponena kuti ganizo loka jitira msonkanowu ku Nkatabe latandiza kuti chuma chisaonongeke. Panopa konsolo ya mzinda wa mzuzu ili mavuto akulu aza chuma kuchokera ku mzuzu nayo towera kumwenda.
Ntsutso vaganizo la konsoloi wasiya mafuso ambiri pomwe anthu akuti ndizomvetsa chisoni kuti konsoloi pena imalephera kulipira kugwira ntchito yake mthawi yabwino komanso kutolera zinyalala mu mzindawu koma ikwaniritsa kuchita msonkhano kumalo omwe siya mu mzindawu. Koma mfumu ya mu mzindayi akondwa ninyasulu ali ganizo la konsolo kuchitira msonkhano ku Nkatabe inali njira imodzi yochepetsa kuononga kwa ndalama ngakhale sanathe kunena ndalama zomwe agwiritsa ntchito ku msonkhano wa masiku awiri kunyanjaku. Malinga ndanyasulu konsoloyi pakadali pano ikufuna izitha kugwiritsa ntchito ndalama pa zinthu zosiyanasiyana pa ntchito za konsoloyi pomwe ikubweza ngongole ya 1.8 billion kwacha. Ndipo ganizo lochitira msonkhano ku Nkatabe inali chimodzi mwa zimenezo popeza malo ochitira msonkhano pa konsoloyi amalola anthu makumi atatu okha koma kutsatira ndondomeko za boma zopewera kachirombo ka korona izi sizikanagwira. Komanso iwo anati malo ochitira mikumano mu mzinda wa Nsusu anali okwera mitengo.
Anzathu wa kusekretariat tu amatenga ndrama zijatu ndikuchita service madate kusiyana ndi ndrama kuti zikhalepo tichite service delivery. Pamene popo tu ndiye pamene tumafuna kuti tikhale ngati tu tazibalansapo kuti iyayi ndedi tumirandu tili nayo tungongole ya 1.8 billion tili nayo yoyo satamangire tu kwambiri tuku 1.8 billion ukoko koma ukukonso kuli ma service delivery.
Mfumu hii inaforo kuzanso kuti ngakhale konsoloyi ilibe zipangizo zokwanira zokambirana ndi anthu okhala kufupi ndi mtaya wa nsilo ndi cholinga chofuna kutseguraso mtayawu ziwiyenda bwino. Malo mazodi ya kuno kunzusu, njine toea kumuenda.
Bungwe la chilungamo ndi mtendere Catholic Commission for Justice and Peace mwa Archdiocese ya Blanta ya pempa tsogoleri madera kumanso wajimembezo kuti adzikhala patsogolo kuonetsetsa kuti pali kalondolondo pa ntchito zonse za chitukuko. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli ku Blanta Aluiza Kwabata walinda tsogoleri achipembezo kumanso mafumu ali ndi udindo woonetsetsa kuti pali chilungamo pa ntchito za chitukuko kuti dziko likhale ndi chitukuko chodalirika. Kuchokera ku Palombe nayu Ronex Chiwanda.
Malinga ndi mmozi wa akuluakulu ku bunge la Catholic Commission for Justice and Peace mu Diocese ya Blantyre, Aluiza Kwabata, mafumu ndi asogoleri azipembedzwa kuyenera kuonetsa kuti chilungamo chikuchitika mu ntchito zonse za chitukuko. Akwapata ati nkufunika kuti asogoleri akhale patsogolo poonetsa kuti anthu akuchita kalondolondo wa ntchito za chitukuko mdziko lino. Iwo alangiza makomiti a chitukuko cha m'madera kuti akangalike pochita kalondolondo kuti dziko lino lizikhazikisa zituko zodalirika.
Wadindo akhale patsogolo kuphunzitsa anthu awo ubwino onena kuti nzika zitengepo gawo pa nkhani za chitukuko chosiyana-siyana chimene chikuchitika m'madera mwawo. Komanso kuposa-posa adindo athu mafumu komanso anzathu amumpingo atengerepo mwayi pa maudindo amenewo kuonetsetsa kuti ali ndithu ndi nzika zokangalika, nzika zofuna kutengapo gawo pa chitukuko cha m'madera mwawo.
Wapa mpando wa bunge la muzi Association of Malawi ku Palombe Sheikh Abdul Stolo wati pali mavuto ochuluka pakakhazikisidwe ka ntchito za chitukuko kamba kuti makomiti ambiri akusogolo ndapa mpando azipani.
Kuno ku Palombe ti ndi mavuto akulu kwambiri. Makomiti onse amene amakhala chitukuko pa ku community amanena kuti amakhala tachidi kundale terekeze kuti mabuti ndi ADC chanchani kuti maone mastekis amene achawo ndi machama ni azipani amene anakachita dominati kuti kukhazikidwe kha makomiti amene acha zimene zikonza kuna kuti chitukuko kuti chibwere kumuzi kumavuta kwambiri kuti anthu kuti kwa chitukuko chifukwa zabwa kundale basi.
Apa Shehe Solo wati kuti chitukuko chiyende bwino makomiti a chitukuko asamayendesedwenso ndapa mpando azipani. Mmalo mwa Zodiak kuno ku Palombe ndine Ronex Chiwanda.
Mtsogoleri wa dziko la Uganda Yoweri Museveni akutsogola pa chisankho chomwe chachitika lachinayi malinga ndi mavoti omwe awerengera panopa. Koma omwe akupikisana nawo katswiri woyimba chamba cha pop yemwe tsopano anayamba ndale Bobby Wine watamubera chisankhocho. Woyang'anira chisankho ati anthu atayachikhulupiriro ndi ntchito yowerengera chisankho kamba kuti boma latseka internet kwa masiku asanu tsopano. Anthu ambiri aphedwa pomwe dzikolo limakonzekera chisankhocho. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu koma tisanasiyane tentonenso mitu yake. Chipatala cha Queens ku Blanta chii ndi nkhawa kuti sikitha kuthandiza bwino anthu odala COVID-19 pamene chiwerengero chawo chikukwera. Oyendesa mataksi ndi mamini bus ku mzuzu achita zionetsero zokwiya ndi kuchepetsa kwa pa ulendo mgalimoto. Kupunzitsa amayi kudziwa malamulo omwe amawateteza akuti ni njira imozi yothandiza kuthana ndi nkhanza za mbanja. Ndipo munkhani za mayiko ena mtsogoleri wa dziko la Uganda Yoweri Museveni akutsogola pa chisankho pomwe wopikisana nawo a Bobby Wine akuti awapira chisankhochi. Pezani zambiri pa tsamba lathu zodiakmalawi.com. Ndipo kumbukirani kudziwisa azaumoyo msanga ngati mukuonetsa zindikiro za COVID-19. Ndine Robert Kaluwa.
Blantyre International University invites application for students' admission into January 2021 intake. Blantyre International University is pleased.